Harageze ahagira ama apparition kidumu wenye ntaragira Fizo ntaragira apparition Lolilo ubujya naho tuvuga Fizo turi bagira Lolilo Lolilo ntaragira ama apparition none Berry Music no munsi ku mezi abira tatatu umwaka w'imyaka 2 aragize ama apparition umva byari kuba byiza ko Berry aririmba naho ibyo bavuganye kurimba bitarimo we yari kuca Ikora ari kuri afishe yacaririmba kuko ntacyo byari kumutwara ntabanga mfite no babwira twese turabarundi no bacira umugani gusa guti utazi Burundi aburundi wamwe no mugani no bacira umuriyoni wa mbere wa Sabine uko yarimbanye n'umunyarwanda
yes
ntimuca mwite abarundi nta soni bibateve
sana
abarundi nta soni mufise
ariko arafise yindi ndirimbo
kugira ngo ubwira kwize umuriyoni yereza kuri mara n'umuntu
arafise yindi ndirimbo yiwe ari wenyine
ibyo byaje mu nyuma par jour baravye video basi 600 personnes baravye video par jour urumva yuko mu minsi itatu ine wa muntu aba yashikanye umuriyoni
yes
ni sibintu bigoye ni kibazo cyo gukunda ibyo wacu gusa se tu umunsi twakunze ibyo wacu ayo ma views muzo yabona aba bantu bose basigaye barimba ibishego kugira abantu nka ma views
nibande
nibande ibishego bazokenera kuri
nibande
azoririmba bimeze neza na ma views bazoca
abo nibande
Ama nciye ngaya bavuze saa 11 nivyo biri kuri rya foto kandi ku ifoto hari ko abantu batatu muga nta numwe twabonye kiretse uya
batasuma
ubunine du mata arwejeje kuri imba yari Oleg nawe yagize imiziki 3-4
acatanga umusumo
abandi ntitwababonye nawe ni urabona tumubonye ari minui ibintu byanditse 17h urumva hoya hari ingora nikomeye ikomeye
cyane
kiretse ibyo jeje ni sawa nta zindi ngora
yes mutama dukoreje kubaza kabazo gatoya imbega mwebwe ofete show yaritege karinjye gutangura 17h mega mwebwe mwa mwashitse sangabe
Eje nashitse ku masaha je nashitse 18h30 urumva ravuze ntirekani hi saha ni nusu yo gucereka
yes
mwaze mukuri show yatinye witaba ino show bari yaga pasi
sa
impamvu nyamukuru wa watu we witaba ino show ni yahe
uko biri kose je
wenda oje urumva navuganye na wiri turavugana na wiri turimba tutireka ndamubona amasho muri no miss corona nta zihari kuri bya ma covid turavuga tuti mbo uko abahe show reka tuje kura nicyo cyatuzanye haki
yego
ni muntu icyaye kigo n'amatama n'osho sangi ni cyaki no bawane gu
na neguye amasaha no
kuri amasaha
icigo ni kibi
n'icigo na kibi
nga muri iki abari kuri afishe ntitwababonye hama nuwo tubonye yari mu minota ya nyuma kubujyo nabari baje kumuraba bagwa bidoga
ariko Berry Music mwamubonye
urumva Berry Music twamubonye yaje muga ntiyaririmbye baca batubwira ngo yarafise ikintu cyo ngo kuza bimwe bita apparition je nshambaza nti none Berry Music ku mwanya amaze harageze ahagira ama apparition kidumu wenye ntaragira
Fizo
ntaragira apparition lolilo ubujya naho tuvuga Fizo turi bagira lolilo lolilo ntaragira ama apparition none Berry Music no munsi ku mezi abira tatu umwaka w'imyaka ibiri aragize ama apparition umva byari kuba byiza ko Berry aririmba naho ibyo bavuganye kurimba bitarimo we yari kuca
Ikora
ari kuri afishe yacaririmba kuko ntacho byari kumutwara.
Eh
ntacho byari kumutwara. Eh yacagira kantu abari ngaha bari kujyoba.
Umuririmbyi ya afishe experience nini ya numukambwe urumukambwe urumproducteur umaze gukora amateka amateka menshi kuri no muziki w'u Burundi ni cyaje kintu ni nke impano urubona wotekerera aba baririmbyi bariko bariyubaka kuri no munota ndetse n'abasanzwe bariko barategura ko turavye mu bindi bihugu ubu benshi barugaye ni bariko barakora ibiteramo nk'ibi ubu bisa n'ibintu bishasha ni cyaje kintu ubona wotekerera abasanzwe bategura ibiteramo ndetse nabandi baririmbye ubona yuko bakiriko bariyubaka kuri no muntu
wagusigeteramo
je no baza gusaba leta ireka baririmbye bakore ico kintu ca mbere no saba leta kuko ibintu vya ma covid turanzikora madini ngira nabari muri leta baranzikora madini donc leta nibanze ireka baririmbye dukore nibishaka ba ma distanciation sociale babivuge bati imetero imwe n'inusu ama mask ivyo tubimenye mugabo karaoke zibe umuziki usubire mu Burundi abeshejeho no muziki ni benshi uno munsi abajya umuziki basigaye ari benshi abaguma barira bidoga kubera babuze ingene bari ha loi generation kubera ta muziki ni benshi donc leta ibanze yibuke ngaho ya hama kuri uno munsi byabaye misawa nibibandanye rero habaye andi masho n'abandi ba artiste ba Mbi Data ba Masterland ba Crestino ba Pitco ba Merisane tubabone baririmbe
kandi basi nk'umuririmbyi wakoze kera
abo baririmbyi bakiri bato nawe ufite experience wabayemo ubi bitoye ko bwa bafite ama 6 bagezweho mugabo warigeze nawe warigeze kubanya twa distance mugezweho ni gahe banga ni experience umbe upartage nabo ku buryo maybe bogera aho mwebwe mutashoboye kugeza muziki y'u Burundi
nta banga mfite no babwira twese turabarundi no bacira umugani gusa uguti utazi Burundi aburundi wamwe no mugani no bacira nabi ibisigaye barabe umwe wese ahari umwe wese aho bazinanye nawe umwe wese aho kuboko kwiwe na telefone yiwe ahigera bakore
wese nk'abantu
ndamubwireho ndamuboneye pasi ntuba mu Burundi bahanze ni cya kintu biva na experience ufise yo mu bihugu by'amahanga ubaye ubona yuko ko ni ku isi nzima aba artiste bose ni ku isi nzima ni cya kintu ubona yuko akanyoni katagunse ni kamenye yobweze ubona yuko aba yo mu Burundi ibuze icyaye kintu ku buryo kugera kwirivaho umu artiste mu Burundi ahageze hose yo kumva yo kwishimira kuko yuko ari umu artiste
ikibuze mu Burundi na barundi nyene abarundi gukunda iby'iwabo nico kibuze aha muri Bamako hari DJ Kikas sorry Kikas abuza 100% music burundese niyo mu DJ wenyene mu kabare abuze muziki ndundi ijana ku ijana urinjira aha muri Bamako 6h à 18h ukazohava minuit 1h 2h du matin mix tape ya havugiye ari ndundi jana kwijana kandi bivuga neza ni Kikas wenyene
Kikas
abona usigaye bigira kuri YouTube agira ngo 100% Burundi komu DJ narayibonye mix agira za video abayo wa kabiri
ba DJ Feedback
aho ba DJ Mario bari bagerageje nga DJ Mario sinza habigejeje no nico kintu kibuze c'est-à-dire ama media mwebwe nyene mwebwe aha mwebwe nyene muko muranye interviewa wo raba ma telefone ya imiziki yanyu mu fise apa ni njya muraho kuri YouTube deje yo mu fise muri telefone wosanga atandundi ziri niyo ngorane rero ingorane iraho ya mbere nyamukuru n'abarundi tudakunda ivyi wacu amavuze takanyoni katagurise nkamenye ubweze ego mba hanze abarundi bari hanze baguma bavuga nabi igihugu bagaponda Burundi bagaponda Barundi kandi ara Barundi ibyo bintu ntivyahinduka kujya abakongole bari hanze bavuga iringara aba Nigeria bavuga cha chongereza cabo chama ona ma osi ni chongereza zingene bacita abantu bonyene ugiye kubaraba usanga hari ibindi bintu atari by'igihugu ci wabo na Barundi iyo uri hanze urumva ko hari ingorane ingorane rero nibaza ingorane nyamukuru niyo kuko leta yoza igafasha abamenyesha makuru mwoza mugafasha mugabanyagihugu bonyene bonyene bataragiraho binjira mu kabare bakavuga ati ahantu nti ariko bavuga umuziki w'ikirundi turabyanze turacyari mu ngorane
Yes, nkawe nkawe nk'umuntu yatangwa muziki kuva kera nkawe nk'umuntu yatangwa muziki muri Etoile du Centre ni ki tugiye andeore ya iki giteramo cyateguwe na Waka Lights cyane Hitop TV cyane ni Buja Travail umufetsi asanzwe muri Buja Band Boy rero twashaka tumenye mbega ni giki muduteguriye muri Etoile du Centre kuko tubaheruka kera niyo mpamvu twaje kugondera
kuvyukuri navye nguba ndavyishwe ico kibazo ndacishura buri munsi ngiye muri visa uko mpuye n'umuntu ambaza ati warahevye muziki uzosubira ryari inyishuri simple umuziki ni ikintu umuntu akora kuri program kuri gahunda tuvuze ikinyarwanda kuri gahunda sasa Muruno mwanya ndiko nkora sinema. Willy ariko akora ama publicité. Romeo ariko agira ama concert live. Sawa? Nitwasubira kuronka umwanya wo kwicara muri studio. Kuko studio turazifise. Kugira dukore umuziki, tuzoca dusubira.
Ariko turabakumbuye nk'abantu bakoze umuziki kuva kera.
Turabyumva kandi turabishima. Kandi turashima kubona muguma mubaza naho ibintu bigenze mbega bimeze gute mugana twa turabishura mutwihanganire kubera umuziki mu Burundi ukiri domain igoye ivuge mu Kirundi cyoroshe igoye reka rero tubanze dukore ama muzobona ingene turiko turakora pole ko nta kundi mona nuvyishura umuziki tuzokora ko Romerika akora umuziki Romeo ushaka weekend bari kakora umuziki
ndabizi cyane
uyu yabari mu PBC je mba ndi muri sinema donc tuguma hafi y'umuziki Romeo ari mu muziki du jour tous les jours donc ni question ya novuga gute ni question ko gusa tuvuga tuti reka dusubire muri studio ivyo navyo ama media n'ukuri ama media mbega muguma muvuga aho umuntu yosubira muri studio umuziki yokora mwo uvutse
yes nkaba nkaba
reka nayo umva abajournaliste ngo nitubabaza mugere kandi akubaze aha twokora umuziki wa Etoile du Centre kuri media yawe canke yasimbizi hajya ya Idris mwishira hot rotation
yes nkabantu dukunda umuziki yes abantu dukunda umuziki abantu dukunda ko abarinzi bacu batera imbere bagera ko ndi gwego nibaza ko twavuza kandi kuba promoting ko
chamuhera rero kubasanzwe bari ko barakora mu bashire muri hot rotation twa turi mu nyuma turiko turabibona
ariko ni kumbuye umuvyara uravuga ati bana mama ndagukumbuye papa ndagukumbuye rero twe natwe kwavuga twavuze tuzi reka tubaze mbega ni iki kibuze muri Etoile du Centre ni iki kibuze
nabikwishubiye nta kibuze
ibaze impamvu ibaze ko tutokuvuza yo bari yahe kwera patwara bavuza zafata dakizari ya hiti
uburiko kimtafuza
impamvu nyamukuru ibaza yuko zotuma yuko utwaza ico kibazo ati eske twosohora umuziki twagira iki twabavuza ikibazo kiri he ibaze ko ibazo kiri he
kibazo nibaza yuko mwebwe abajournaliste n'aba DJ bano basigaye ari association ba DJ Mbega kweri kaya ma association ya wa DJ ni humu na wabie ni Crespo na Pitco na baririmbyi ariko barakora bahiko no gusohora imiziki mwe murabazi
turabazi turabazi cyane
none ko tutabumva muri circulation mu miziki ivuzwa kandi baririmbyi ibintu byiza bigezwe nibaza rero impamvu niyo impamvu ni mbego ubu aba bantu bavuza imiziki bashaka kuvuza nde mbega baraba umuziki mwiza gusa siniyibaze sinibaza ko baraba umuziki mwiza gusa kuya baraba umuziki mwiza gusa aya mazina ndababwiye mwari kuba muyumva nakubwira hari ibindi bintu je ntomenye bimwe by'utazi Burundi Burundi wamwo nibo bazi nibo babizi gituma batavuza abartiste bamwe ama bakavuza abandi kandi bose bashoboye ko mu Burundi talani nyinshi cyane mu Burundi ngaha talani nyinshi cyane eh bitewe nubwo uribaza uti mbega umuririmbyi wavuye ari umwe twabonye no munsi ngaha wiri wandi yaririmba yitwa nde wa mpeti wa wundi
simu peti ni Thompson
Thompson no abonye
musalimu kwa bizuri sana
abonye nka
Thompson nakunda sana
no me jenawe narinze natangaye natangaye namubone yaho ya miziki tuguma twumva mu mara
afate no munsi ura munsi
waya mbira
munsi MC na Thompson bajoshi
birundi.
Nk'umuntu mvuga ati jewe ndakunda ndazi umuziki w'Burundi ndazi umuziki nyene umeze. Nibahe bantu mvuga ati niba nabati aba bantu nibo bajoshi kigiro rimwe musa.
Kandi ko ndaguha amazina.
Baba bana
ni. Nakwaya amazina. Thompson, Oleg, Masterlandi. MB data Emerson na Loliro aheruka gusona muziki byoshye cyane Farias album double album double album ya Farias kidumo
niki wavuga kuri Sabiko aheruka kugwiza umuriyoni kundirimbo zibiri ziyo niki wabwira Sabi kuri umwanya
kigenye nene ko ndavuga ku barundi umuriyoni wa mbere wa Sabi no kwarimbanye n'umunyarwanda
yes
nimuca mwite abarundi nta soni bibateve
sana
abarundi nta soni mufise
ariko arafise yindi ndirimbo
kugira ngo ubwira kwiza muri yoni yereza kuri mara
n'umuntu afise yindi ndirimbo yiwe ari wenyine
ibyo byaje mu nyuma eh byaje mu nyuma abarundi 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 murateye isoni
murateye isoni
abarundi murateye isoni
okay uciye kuri ekraza Tribute TV niki wohanura abarundi niki wohanura abantu abarundi ngira ngo nako tukize muri yone mu minsi ibiri cyangwa itatu
gukunda iby'iwacu gusa kuko abarundi ubu turi en environ 12 millions d'habitants abafise accès kuri internet barashika 1 million 500 barashika no kuvuga 1 million 500 de personnes baraba YouTube oya umvuza bari ngaha oya no ndiko ndavuga d'abord bari ngaha par jour barabye video basi 600 personnes barabye video par jour urumva yuko mu minsi itatu ine wa muntu aba yashikanye muri yo
yes
ni si ibintu bigoye ni kibazo cyo gukunda iby'iwacu gusa se tu umunsi wakunze iby'iwacu ayo ma views muzoyabona aba bantu bose basige baririmba ibishego kugira abantu nka mafyuzi
nibande
nibande ibishego bazokenera kuri
nibande
abo zoririmba bimeze neza na mafyuzi bazoshaka
abo nibande
oya je ndavuze gusa
yesi uravuze gusa ariko twashaka tukubaze niki uhanura aba bantu bavuga baririmba ibishego mu ndirimbo zabo niki kintu uvuga ariko badamonde bararimba bazanyegenyege zande za
nabamirani
ugasanga harimo ibintu by'ibishego byinshi ariko
Oya. Aha ni mu Burundi.
Yes.
Tugenda ndi hari jambo gitwa ubuntu. Iyo jambo urizi. Aca menya n'ivyo uririnda. Ubutarizi nawe. Chauri ya.